Chuti, bakunze ganira vingino bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongeye kandi abayi kaze bivanye naho muhereye muri kano kanya nuko mubizi rero Indundi TV tudasiba koma tubazanya makuru ashushe ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera babo twita aba legende nabandi batandukanye nuko mubizi rero buri indwi twoma tubashikiriza amakuru aba yandiswe kuri ubuga rwacu rwa indundi.com rero na makuru rero twoma twandika na makuru rero yandirishwe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ariko tukayagira amakuru aba yaranze indwi yandishwe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni inkuru rero ya mbere yandishwe ku rubuga rwa indundi.com ni umunyozi w'umurundi kazi Francine Nyosaba hamwe na Kwizera Rodrigue bandisa amateka mu gihugu cya Espanya ayo mateka rero bakaba barayakoreye mu gihugu cya Espanya aho Francine Nyosaba na Kwizera Rodrigue biruka muri gya higano gya Cross International do Venta do Banos Francine rero Nyonsaba kugira afata ikibanza cya mbere rero yirutse umwanya ungana n'iminota 30 n'amasegonde 48 akaba yirutse kirere kingana ni metero ibihumbi indwi n'amajana 975 ku ruhande rwa Kwizera Rodrigue nawe nyene kugira afata ikibanza cya mbere rero yirutse kirere kingana ni metero ibihumbi 10,575 akaba rero yakirutse umwanya ungana n'iminota 34 n'amasegonde 6 murumva yuko ari amateka adasanzwe y'abakinyi bacu y'abanonosi bacu b'abarundi n'amateka rero birateye igomwe birashimishije cyane gose kubona ugiye gusekurira igihugu cy'u Burundi igihugu cawe cyakwibaruse hanyuma mu nyuma ugasha rero utahukana n'ikibanza cya mbere ni kuvuga rero bano baronosi b'abarundi bihesheje iteka basubira kandi bahesha iteka igihugu cyacu cy'u Burundi. Indi nkuru yanditswe ku rubuga rwa indundi.com umumenyereza w'abanyegori Amidu Hassan nakibarizwa mu mugwi wa Atletico Newell Academy. Amidu Hassan rero umumenyereza w'abanyegori Amidu Hassan nakibarizwa muri uwo mugwi wa Atletico Newell Academy byabonetse ku majambo yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi bwiwe bw'uwo mugwi umunyegori aho yashoboye kwandika uwo umumenyereza w'abanyegori aho yashoboye kwandikira uburongozi hamwe na staff abasezera mu kubabwira yuko babanye neza mbere ni byari bihe bidasanzwe rero ni Amidu Hassan rero yaramaze rero ikiringo cy'umwaka umwe ari mu mugwa wa Atletico Newell Academy uri mu kibanza cya nyuma vyifata kibanza mu higano rya Primus League Burundi murumva yuko Amidu Hassan numwe rero mu bamenyereza beza cyane gose bafise n'amateka kuko numumenyereza w'umugwi w'abanyegore w'umugwi se kugira gihugu w'intamba mu rugamba w'abakinyi basanzwe bakina hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyindi nkuru tubafitiye ni nkuru yanditswe rero ku rubuga rwa indundi.com nuko rero umumenyereza Ismail Nduwantare rero ariko ahindura ibintu bitari bike mu mugwi wa Magara Young Boys. So Ismail Nduwantare yafashe uwo mugwi wa Magara Young Boys uri mu kibanza cya nyuma n'amanota 4 gusa mu nkino indwi warumaze gukina niyo guca rero awufata rero awukura mu kibanza cya nyuma rero mu nkino 8 rero no mumenyereza w'igitangaza rero amaze kumenyereza uwo mugwi Ismail Nduwantare amaze gusindwa urukino rumwe gusa ubwo nago yarusindwe n'umugwa Atletico Newell Academy murumva yuko aramateka adasanzwe numumenyereza rero afise ubuhinga numumenyereza afise experience akaba kandi afise impamya ubushobozi y'ikugwego gwa CAF rero gya iri kugwego gwa CAF ni kuvuga afise licence A ya CAF murumva yuko ari umumenyereza afise amateka adasanzwe rero hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero imigwi amaze kumenyereza imigwi itari mike ya tuvuga nka Pansley NTFC NTS Star, Flambeau du Centre, Kayanza United, Delta Star, Jeune Athletic, Asport du Rwanda, Gicumbi yo mu Rwanda, AS Muhanga yo mu Rwanda, Mbarara City yo mu Buganda, Magara Young Boys na Magara Young Boys ariyo asanzwe amenyereza muri kino giye. Murumva yuko ari mumenyereza mwiza cyane mbere no mu mpera zindwi asindiye umugwi wa Flambeau du Centre rero ibisindo bibiri kuri kimwe hano mu gisagara cha Bujumbura kuri kino rwa rukino rwa gukira ingirarane gwa rukino rudasanzwe aho uno mugwa amagara Young Boys wagiye kuruhuka igice cy'ambere cy'urukino uri kwisonga ibitsindo bibiri ku busa. Flambeau du Centre na utayizi Flambeau du Centre ni wa mugu rero udasanzwe, ni wa mugu komeye cyane gose mu mwaka uheze wafashe warangije igihangano cyo mu cicaro cy'ambere uri kimwe kibanza cy'ambere mbere uranaserukira igihugu cyacu cy'u Burundi neza cyane mu mwino za CAF Champions League urasezera umugwi wa Al Ittihad Tripoli wo mu gihugu cha Libya numugu rero usanzwe ufite amateka ariko uno mugu rero wa Magara Young Boys waci uhagarika usindira usinda ibitsindo bibiri kuri kimwe. Indi nkuru tubafitiye ni nkuru ya Limited Women's League rero ni nkuru rero yanditswe ku rubuga rwa indundi.com aho Limited Women's League ihiganwa rya bigeme rero gari gyabandanije rero kundwi igira gatandatu aho Fofila PF niyo ifata ikibanza cha mbere gushika muri kino gihe vyifata kibanza ni umugwi rero wa Fofila PF Wingozi niyo ufata ikibanza cha mbere vyifata kibanza mwigana gya bigeme gitirwe izina gya Limited Women's League rero uno mugwi rero wa Fofila PF rero mu mera zindwi yarayiheze wasinze umugwi wa washo gutsinda umugwi wa Etoile du Matin ibisindo bitatu vyose kubusa murumva yuko ni Fofila PF ibandanya ivyitwara amwo neza. Iyindi nkuru rero yandiswe ku rubuga rwa indundi.com ni nkuru rero yuko igana rya Limited Women's League rero rigiye kubandanya kundwi igira indwi igenekerezo rya 2024 aho intwari kazi ku munsi wa gatandatu izoba iri kutana mu mitona Etoile du Matin ku kibuga urunani hariya i Buganda mu Cibitoki PVP Buyenzi isaha zibiri uzoba uri kutana mu mitona mugwa 11 Etoile ku kibuga cha Centre Technique La Colombe hariya kabisa hariya kuri CTN ni ya Colombe kuri CTN uzoba wakiri umugwa Le Lyon isaha zine ahama isaha zitandatu hariya kukibuga nyene cha CTN Rainbow izoba iriko yakiri umugwa Bonavenir Fofila PF hariya rero igatwaro mukayanza n'urukino rero rukomeye cyane gose izoba iriko ihakirira umugwa Buja Queens basanzwe banganya amanota bose kwa banganya amanota ariko umugwa Fofila PF ukaba ariwe usanzwe ufata ikibanza cha mbere fata kibaza bivanye ngene ufisi bisindo vyinshi gusumba urumugwi wa Abuja Queens. Iyindi nkuru tubafitiye ni nkuru yandiso rero ku rubuga rwa indundi.com nuko rero umukinyi Saido nibazo mwiza umwanya n'umwanya arashobora kwerekeza mu mugwi wa Simba Sport Club. No mugwi rero wa Simba Sport Club usanzwe ufite amateka adasanzwe usanzwe ari umugwi rero w'umukeba usanzwe ari umugwi udacana uwaka n'umugwi wa Yanga Sports Young Africans wigeze gukinyamo uno mu satirizi wo mu guserukira gihugu w'inamba mu rugamba Saido nibazongiza rero Saido nibazongiza muri kino gihe asanzwe akina mu mugwa Geita God n'umunyegori basanzwe bakina n'umunyegori wo mu guserukira gihugu nawe nyene w'inamba mu rugamba arakaza makartir Saido nibazongiza rero biravugwa yuko umwanya n'umwanya arashobora gushira umukono ku masezerano yo gukinyira mu mugwi wa Simba Sport Club wo mu gisagara cha Dar es Salaam. Gisigaye nuko batarumvikana neza hagati y'umugwi haracari ibiganiro hagati y'umugwi wa Simba Sport Club hamwe n'umugwi wa Geita Gold aho umugwi wa Geita Gold wowo ubasaba yuko uno mugwi usaba umugwi wa Simba yuko ubaha umukinyi w'umusatirizi ukabongereza n'andi mafaranga kugira ushobe kubaha umugwi umukinyi Saido nibazongiza. Ariko rero mu kubijyana na Saido nibazongiza biravuga yuko Saido nibazongiza amaze kuvugana neza mbere bamaze no guheza nuno mu ukinyi wo mugwi se wa numukinyi Saido Simba Sport limaze guheza ibiganiro nuno mukinyi Saido ni ibazongiza urumva yuko ni ibintu rero vyamateka uno Saido ni bazongiza akagenda mu mugwi wa Simba Sport Club azo bari mukinyi rero ndibaza ntibagiye azo ari umukinyi agira kabiri akini imigwi ibiri idacani waka kandi komeye cyane gose aho azo akurikiye rero Tambo ya Misa tuvuge yuko Tambo ya Misa yigeze kwinyira mu mugwi wa Simba asura kandi gitina akinyira mu mugwi wa Yanga Saido ni bazongiza nawe nyine amaze kunyira mu mugwa Young Africans muri kino gihe bigakunda akerekeza mu mugwa Simba urumva yuko nawe nyine azoba kinyira imigwi ibiri ikomeye cyane gose yo mu gisagara cha Dar es Salaam. Indi nkuru rero ni higana rya Volley Beach rero rimaze gutangura hano mu gisagara cyacu cha Bujumbura aho igirino rigano rero riko ribera kuri Petit Bassam ni higana rero rya Volley Beach ryo kumusenyi rero ni urumva yuko ari ibintu bidasanzwe ni higana rya zone rya karere ka gatatu rya zone 5 kugwego gwa bakuze urumva yuko ni Burundi rero bwa umufate witeka bwo kwakira zino nkino rero ni ibintu bidasanzwe murumva yuko ni nguri rero no nkuru yandiswe ku rubuga rwacu rwa indondi.com iyindi nkuru tubafitiye ni Pacifique ni Pacifique asanzwe rero avukana n'umukinyi ni wahoze ari umukinyi w'umugwi sekwiragiye ubwo winamba mu rugamba Elvis Kamsoba rero uno mukinyi rero Pacifique yigeze gutumwa ko mu minsi iheze yatumwa ko mu mugwi sekwiragiye ubwo winamba mu rugamba dese aranawufasha no gusindura igisindo mu rukino rwahuje inamba mu rugamba hamwe no mugwi wa Guinea Conakry batarenzi 23 urukino rwarangiye umugwi sekwiragiye ubwo winamba mu rugamba usinze Guinea Conakry yabatarenzi imyaka 23 igisindo kimwe kubusa igisindo cinjwe n'uno mukinyi Pacifique niyo ngabire asanzwe uvukana no mukinyi Elvis Kamsoba umuvaye ko aramateka dasanzwe yarakinye no mu rukino rwa Cote d'Ivoire arukina neza cyane naho umugwi sekwiragiye ubwo winamba mu rugamba wanyagiwe na Cote d'Ivoire Ivory Coast ibisindo bine vyose kubusa ni Pacifique rero agiye rero gukina mu gicaro cyambere mu gihugu cya Canada mu mugwi wa kana ni Pacifique rero agiye gukina rero mu mugwi wa Valour FC ukina mu gicaro cyambere mu gihugu cya Canada Canadian Premier League murumva yuko ara amateka adasanzwe kuri uno mukinyi rero aho yashobora kwerekeza muri uno mugwi ni mugwi rero agiye gukina mu uwo mugwi rero washinzwe mu mwaka umwaka wa 2017 ukaba rero uri mu gisagara cha Winnipeg rero Toba usanzwe rero ufise kandi ikibuga cyakira abantu 333. Iyindi nkuru dusoma ku rubuga rwa Indundi yanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko rero Nduwarugira Christophe rero batazira Rucho yarayafashije umugwi wiwe kwinjira muri kimwe cya kabiri n'umukinyi rero w'inamba mu rugamba Nduwarugira Christophe batazira Rucho yarayafashije umugwi wa Academico Vise ukina mu cicaro cya kabiri muri Portugal gushika mu gice cya kabiri gishiri cyanyuma mu igana rya Allianz Cup Tacha da Liga umugirero wa Academico Vise wasanzwe kinamwo uno mukinyirero w'inamba mu rugamba waraye usinze umugwi wa Boavista ibisindo bibiri kuri kimwe Nduwarugira Christophe niyo yasinze igisindo ca mbere cyo mugwi yongera atogwa nk'umukinyi yaranze ugurukino urumva yuko nabakinyi b'abarundi baguma babavyitwaramo neza mu mahanga iyindi nkuru tubafitiye rero ni nkuru y'ikibuga c'intwari rero kuri umunsi rero wa kane igenekerezo rya 2020 rero na kabiri ku kibuga intwari rero hari amateka adasanzwe hakorewe amateka adasanzwe tutari tumenyereye aho imiliyardi hafi zibiri n'igice z'amafaranga y'amarundi niyo yarayaterereye kuri stade intwari abagwiza tunga bo mu Burundi hamwe n'amabanki amashirahamwe baraterereye amafaranga atari make kugira ikibuga cyitiriwe intwari kibandanye cyubakwa rero nkuko nayo baje bibwiye rero hari igenekerezwa 2022 kigarama umwaka wa 2022 rero ni birori ivino birori byatewe iteka n'umukuru w'igihugu kumwe n'icegera ciwe Prosper bazombaza abashikiranganji bagize leta yiwe harimo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca n'abandi bubaha batandukanye hamwe n'abene gihugu bo mu gisagara cha Bujumbura rero bari baramutse rero bakorera ibikorwa rusange ku kibuga intwari kiriko gusubigwamo gushaja kugira kize kirakira inkino muza makungu urumva yuko abandi rero bari bishikiye ngaho n'uwitwa utwara komite ijejwe kubaka ikibuga intwari honorable revend kuri hamwe na n'usanzwe arongo ishiramwe umupira w'amaguru mu Burundi General de Brigade de Police Muyenge Alexandre ni mwijambo rero mukuru w'igucu cyacu cy'u Burundi yashigirije asabye abarundi ko bogira icyo bakoze mu gutera icyo kibuga kwira u Burundi ntibusubire gusembera aho rwaruka rwabo rukinera ayongera avuga yuko bari muri operation agateka rero abagwiza tunga bo migugu n'abashiramwe batandukanye barakoze amateka baterera imiliyardi zibiri z'amafaranga y'amarundi ni miliyoni 199 ya marundi n'ibihumbi ijana murumva yuko aramateka adasanzwe yarayakorewe ku kibuga intwari iyindi nkuru rero yarayanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko rero ni ngaho nyene ni kibuga cy'intwari murazi neza kuko nari meje kurabwira baraterere amafaranga agera ku miliyardi zibiri ni miliyoni 199 n'ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi ariko rero n'abashikiranganji bagize leta y'igihugu cyacu cy'u Burundi bari kumwe na nyene icubayiro canke n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nabo nyene barashoboye guterera imiliyoni zishika ku ijana z'amafaranga y'amarundi aho basabye yuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yoba kata ku mishahara yabo kugira nabo nyene bashoye guterera kino kibuga cy'intwari kizo orangira kizo kwinjirwamo kwezi kwa guha gatanu umwaka uza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu murumva yuko azoba ari ku munsi w'abakozi niho kino kibuga rero kizo kwinjirirwa icyeze murumva yuko ari amateka adasanzwe kubona abashinga amateka abashikiranganji abenegihugu abagwizatunga abasanzwe barongoye amakampuni atandukanye n'abandi batandukanye baragize icyo baterereye kugira kino kibuga cyacu kizokubakwe ku rwego mpuzamakungu kizakirakira n'inkino mpuzamakungu ayo rero makuru rero yarandikwa rero ku rubuga rwacu rwa indundi.com n'amakuru rero yaranze inondwe reka rero ndabashimire mwese mwashowe kudukurikirana muri benshi ndetse nkamunyeraho na karyo ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV.